Yoruba na Hausa ndi Igbo nolukwa
Onye obuna zakwa fana ya Onye ji na nuru okwu onwe ya Ebe anyị macha kwa na anyị aburu
Yoruba na Hausa ndi Igbo nolukwa Yorubana Hausa ndi Igbo nolukwa Anyị aburu otu n'ime mmụọ Anyị aburu otu n'efe mchi Anyị aburu otu n'omume Mụ na gị machakwa n'anya aburu fu Emewo mistake na mbido na ngwa gị Asiki we mewo mistake na mbido Jiko nwụ na ndụ si ha bili chefuze na chichiri na ife nwere mmekọ Ifugonu ka anyị si ebi na Nigeria
Asi anyị nọ wa Nigeria Okoko
Nwanne nwere obi gbuo nwanne ya bụ ajọ nwanne
Ajọ nwanne
Nwanne kara obi ree nwanne ya bụ ajọ nwanne
Ajọ nwanne
Ebe Awụsa kara obi egwu anyị etu a Ihe ọ pụtara bụ na anyị aburu fu Biafrans ji n'ọfọ n'ogo ejere onwe ha Nigeria chiri ụta na-egbo anyụ anyị anya Ọ pụtara na anyị aburu fu
Anyị aburu fu
Esmen no beat operation ni mobodo Police na ami anakusia mana Umu bia France beat agitation Bombo Nigeria have no nana
Operation Python Dance 1
Ibe mare siogu akaso ya
Na 2 Na 3 Ane menu
Sasi ejidu umu yutu anyo hanya Polisi ejidu umu yutu agbagbusi Nyanyi ọnọdụ eme na pim Ikwuo n'otutu ifuru n'abalị Ifugonu ka anyị si ebi n'obodo Afọ mụrụ ọmụmụ ebe gbuola onwe ya Ewo ewo me Ewo ewo le Yoruba na Hausa ndị Igbo lawasịa Yoruba na Hausa ndị Igbo nolukwa Ife mere anyị, ife mere anyị, ife mere anyị n'oge agha Nwanne ma ọ bụrụ ihe ọnụ ga-akọ n'akụkọ Ife mere anyị, ife mere anyị, ife mere anyị n'oge ọgụ Nwanne ma ọ bụrụ ihe ọnụ Akụkọ Onye nwere okenye mgbe bụ rịọ ya dokọtụrụ gị Onye nwere otu nwaka dị rịọ ya dokọrọ gị akụkọ ka ịghọta Ihe ndị ugwu mere anyị Ife ndị ugwu mere anyị Ife ndị ugwu mere anyị Ị ga-aghọtakwa na anyị aburu fu Anyị atụsị wewu sambo chenaghị ebielalị Mana Hausa ka na-egbu n'anyị egbu Mana Hausa ka na-anyụcha anyị anya Hausa ka na-asụ n'anyị akwụ Mama Omotegu bụ n'atụmatụ ndị Yoruba Mana o nwere onye kwurokwu Hisba bụrụ atụmatụ ndị Hausa Mana o nwere onye mere pi Eastern Security Network atọ n'obodo Ụmụ fere tiwe kpọba Blọsọkị dị mmasị juru ọchịchị Onye ọbụla gbagharịba Ayie Yorubana Awusa ndi bonulunu Yorubana Awusa ndi bonulukwa
Music industry.